Molweni ngusive kwakhona. Sisaqhubekeka ngemizekelo yokudibanisa. Sino 9,367. Kuye sizodibanisa u-2,459. U-7 xa umdibanise no-9 usinika u-16. U-6 ka-16 sizambeka pha ezantsi. U-1 yena sizamnyusa. Le nto siyenza ngoba u-16 wenziwe ngo-10 no-6. Mhlawumbi sicingeni le nto ngemali. Uba i-16 uyi-16 rand. I-16 rand eyona ndlela elula yoyenza kuthatha i-10 rand udibanise ne-1 rand eziyi-6. Le nto iyasibonisa uba laa ndawo yesibini kuthiwa yindawo ye-10s. Enye le ilandelayo kuthiwa yindawo ye-1s. Ngoku kuba inyukile imali, siyakwazi ukunyusa u-10 lo ka-16 siyomdibanisa nabanye o-10. U-67 yena uyafana nokuthi sine-60 rand ne-1 rand eziyi-7. Ngoku sinothatha u-1 simdibanise no-6, sidibanise no-5, siphela sifumana u-12. Sizobhala u-2 ka-12 phana ezantsi ecamko-6 wethu, sinyuse u-1. Sizodibanisa ke ngoku u-1 no-3 no-4. Sizophela sifumana u-8. Akho nto ekufuneke siyinyusile. Sizobhala u-8 wethu pha ezantsi njengoba enjalo. Ekugqibeleni sino-9. Sizamdibanisa lo-9 no-2, sizofumana u-11. Sizobeka u-1 lo ka-11 pha ezantsi. Uba ibikhona enye into ebibhaliwe, besizawunyusa u-1 lo ka-11. Simdibanise naloo nto ilandelayo. Qha, akho nto elandelayo. Loo nto ethetha uba akukho sizathu yoba sinyuse u-1 lo ka-11. Singavese sihlise u-11 njengoba enjalo. Impendulo yethu iphela ingu-11,826. Masizameni eminye imizekelo. Sino-2,349,015. Kuye sizodibanisa u-7,015,999. U-5 sizamdibanisa no-9, sizawufumana u-14. U-1 ka-14 sizamnyusa, u-4 yena sizambeka pha ezantsi. U-1 sizamdibanisa no-1, simdibanise no-9, sizawufumana u-11. Sizawunyusa u-1 lo ka-11, omnye u-1 sizambeka pha ecamko-4. Sino-1 esizamdibanisa no-0, simdibanise no-9. Sizawufumana u-10. Singabhala u-0 lo ka-10 pha ecamko-1. U-1 yena sizamnyusa. Ngoku sino-1 sidibanise u-9, sidibanise no-5. Sizawufumana u-15. U-5 sizambeka pha ezantsi, u-1 yena sizamnyusa. Sino-1 sidibanise u-4, sidibanise u-1, sizawufumana u-6. Akho nto ekufuneke inyusiwe, loo nto ithetha uba u-6 wethu uzawuhla straight ayoma pha ecamko-5. Ngoku kuzawufuneka sidibanise u-3 no-0, sizawufumana u-3. Sizambhala pha ezantsi. U-2 kuzawufuneka simdibanise no-7, uzasinika u-9. Sizawubhala u-9 pha ezantsi ecamko-3 wethu. Impendulo yethu iphela ingu-9,365,014. Masenzeni le yokugqibela. Sino-15,999,001. Kuye sizodibanisa u-6,888,999. Masitshoneni khona. U-1 no-9 basinika u-10, sizobeka u-0 phane zantsi sinyuse u-1. U-1, u-0 no-9 bazasinika u-10, sizobeka u-0 phane zantsi sinyuse u-1. U-1, u-0 no-9 basinika omnye u-10, sizobeka u-0 phane zantsi sinyuse u-1. u-1 no-9 no-8 basinika u-18 sizobeka u-8 phane ezantsi sinyuse u-1 u-1 no-9 no-8 basinika omnye u-18 sizobeka u-8 phana ezantsi sinyuse u-1 u-1 u-9 no-8 wokugqibela basinika u-18 sizobeka u-8 phana ezantsi sinyuse u-1 u-1 no-5 no-6 uzasinika u-12 sizobeka u-2 phana ezantsi sinyuse u-1 u-1 no-1 bazasinika u-2 impendulo yethu iphela ingu-22,888,000. Niyabona uba bengekho nzima kangako le nto. Qha, la manani avese angathi makhulu asothusa.